genius wafika supermarket ndi mafuso siyana siyana kuti tiende mu street timve kuti anthu ali ankazodana nelonso ndabwera nawo mafuso ndithu angapo osavuta a simple inonso kumene kwandika chira mafuso amenewa mukhala ndithu mukuganizira mayankhwayi kapena mukhala mukutsutsana nda anthu ena mmene akuyankhira monga mukudziwa kuti ayi mazim week pano pamiba television tukhala ndithu tikupanga programu athu siyana siyana okhudza mazim ine ngati genius ndati naneso ndende museu ndifunse anthu zambiri zokhudza mazim mazim mauti mazim ndi abbreviation pali m pali a ndi pali s ndi pali m kodi abbreviation imeneyi letter by letter zimayimira chani mazim mauti mazim amayimira chani ndifuna ndiyende mu street anthu andiyankhe komanso amazim mukuwadziwa motani amatani amazim komanso amazim alindika mawu kenakeka amazizemenera amati mazimu ndi chani mundiyankha iniyo kumapeto kwake komanso ndiyende mu street timve kuti aliyankha zotani khani pompo langanani mazim the abbreviation in full jan m
mazim what is it in Malawi what I don't know I just know mazim I don't know the meaning of mazim I think like maybe it's Malawi medical what I don't know
what do you
know I know zimene machita mazimu ndi mazo zimene machita ima anthu amapita kuka amapereka like drama zikagwera zovuta amawathandiza komanso amathandiza ma coffin ma transport whatever komanso amapereka chithandizo chosiyana-siyana pamaliropo amazimu
mazimu ndi application ndiye ndifuna mutitchulire kuyambira m a s m mazim ima m amamira chani
Malawi edi society
m ina mazim
medical Emomaliza medical.
Emomaliza medical. Yeta ambia niso ni mtu muna chile mtu. Mungu na kwenu msa.
Malawi AD Society. Society medical.
How many class are you?
Tabwini. Nanga slogan yao ita andijani. Kamari amazim andijani.
Bwenzi rosa ona nyengo.
Chizungu jage?
Chizungu jage ndaji wala.
Majiwala, majitiwa.
Zona matupa no sisi funika.
Amazim kuna mabanga jani.
Amazimu chomwe amabanga ndi umatenga umakalowa ngati mungwe umakasiyako ndrama ukadwala umapita kumazimu kucha kuti akakuthandize kupasa mankhwala chani komanso ukachitikidwa zovuta ndrama zimene zija zimakuthandiza kakugulira boko sikukuthandiza monga umakhala kukuthandiza panthawi imene wagwidwa zovuta
Mazim, they are busy dealing with those people working in the company, whatever. If you are sick or are dead, whatever, you can go there. They do give you something or maybe assisting you like medicines, whatever. It's what Mazim is busy dealing with.
Okay, fine. The word Mazim is an abbreviation.
It's an abbreviation.
Yeah, I want you to tell me M, what does M stands for?
M stands for Malawi.
There's
A. Service. I've just forgotten all.
There's M.
Yeah.
There's A. There's S.
Exactly.
There's M.
Exactly.
Let's start with the first M. What does the first M stand for?
The first M.
Yeah.
It stands for Malawi.
Then A.
Eddie. Service.
The M.
I've just forgotten the word of M at the end.
Okay,
how many class are you?
Okay, there I can't explain it some more because I didn't study it more.
Maduwa mazimu, zina mabanga.
Antu kubeza zichandizo mzipatala mbante ngo chipa ya
maori mazimu ajama imina jani pali emu pali e pali e sinde pali emus
hey hey amedi kwa hindi sosial of Malawi
mbeza inu yo sisa
ya dadu zira
siyo mtu wakuna miza inu mguzo uli emu ajama imina
jani mediko
ee uja
edi
esi
society of Malawi ya mazimu
ndika slogan ingawa amari mazimu ndija
Ti bwezi la janjani.
Mazimu
slogan desu dukwiziwa.
Iya, imaya mbaru bwezi.
Eh.
Bwezi.
Ya, bwezi la chani ga lotandiza janjani.
Eh.
Ndi ngapi nawe? Eh, ya,
ndizile nawe.
Bwezi lo sona nyembo.
Iya, bwezi lo sona nyembo.
Zungu jake?
Eh, ya, zungu dinamo.
Ino muzo buriya ndija? Kwati
bwenzi ndija? Bwenzi lo sona nyengo.
Muzo ndija na.
Kuzungu jage ndija. Mene ko.
Ya ndo ndi libi zungu.
Che, che, che.
Ndo ndi libi zungu.
E jage.
A friend that does not see weather.
A friend
that does not see weather. A friend that does not see weather. Mwezi lo sauna nyengo.
Amazimu mara?
Amazimu ni mongonera za mazimu. Amazimu na banga mafilimwe. Amazimu ni mongonera za mazimu. Amazimu na banga mafilimwe.
Munena zoti kurijo. Mwagulira inu.
Maod mazimu mazona maimina jani. Pali emu pali e pali e sinde pali emu. Emu jama imina jani.
Zimezo sinde.
Amazimu wali ndija, mazimu ndija. Agamane na mujimu gama wani na matumbele mbe. Wana zori mazimu. Ndi?
Mazimu, ama tandaiza zambiri. Ngari kuti mwina mwaferedwa. Mwaferedwa jibewe sojina. Jama zimarizu makajo shojuruga.
Zini mkugula jemali. Zini mkugula.
Anza tuwa mazimu mazimu.
Eh, amini tima asiwa. Ndi tuli.
Mazimu mwadani.
Tima zoro matandiza antuntaye mavudo. Ndi antodali kwenye ujituwa matandizi antuone ya kuti. Tame niwa pinjiko kwa mbili, umatandizika mtu. Kuzira kumazimu.
Amari mazimu ndi jani? Amari ndi jani? Mazimu ndi?
Mazimu ndi bwenzia kwa mavuto, pene mwa pinjika.
Bwenzi, ndi mao jeba ni tafu. Mazimu ndi bwenzila ja?
Bwenzila pa mavuto.
Bwenzila pa mavuto. Maori mazimu, anita mpozo lagi. Ndi maona anangurenga emuja, anasho kila kuzina lina na parijizi. Ndepali emu, pali e, ndepali esi, ndepali emu. Emu ya mbiyo ujama imina jani.
Medico,
medico.
Come on, medical counseling services.
Come on, you know, uncle. You know, my gun is a good winner.
Medical counseling services of Malawi.
Medical counseling services of Malawi?
Yeah.
Oh, Amazim. Amazim Ramatanizan, and Amina Rodwala. Mzipatalamu, Malabotalemu, muntu wina kakaudu wa duwala, ama vizika utie uja, apita wakamutenga, mpisa ujipata.
Mazimu, alindika slogan ikawa, kena kama wakena kama sijemirina. Amari mazimu ndija?
Iya, yeah, apapun dia ndi kuzona, mawapapunja wani na uti sidi mazipanga folo kwa mpire, kwa mawa ameno, kwa mawapapani kuzona na uti mazimu, ndi mazipa uti ni mazimu basi.
Mazimu zori ndi maura nangu parikiza parikiza, si mazimu?
Ndi ujiwa uti maura waje ndi osia na siya. Emu jande sininga mutanda uzira kuti emu yo ndijani.
Eh.
Eh so ndijani koma ndita mudziwa kuti emu jama tanda je kuti
ndikuzwa. Ndi SS.
Ah yeso.
Es so kuda. Emu kuma petro.
Sana me boya.
Eh. Ai zo sa yino fosa.
Amazimu amatandiza kuti vuto lina lake la kugwera mwachi sanzunga ndi mwe waonekeredwa maliro. Ndito. Ya ngarone kiredwa maliro tirekeze kuti mwina ngati umalipira kumazimu. And the program ya executive much sense kuti wapita kumwe watu kuchi bill ya tuluka mina 200,000 ndekuti iwe pamene kopa umata ulipira with mina 10,000 ndekuti makabe kuti kumbali nake watandizidwa fwa chipatala cha mwe watu mchodula kwambiri nde mazimu ima kutandizira pa mabilu ngati amenewo
mauri mazimu ajama imina jani
mende go Mandwitan, Mendigo, Mazim, Mendigo,
Mendigo, eh?
Is it a society? Society? Malawi?
No, because you can go, Marim Mazim, did you?
Umbrella.
Mazim Umbrella?
Eh. Amblera ni mene ima kufungatira pa mene wakiredo zovuta Chimozi mozi mvula pa mene kukwa Uma denga amblera kutu chingire mvula mene kukwa Nde mazimu Amblera ujamba tandozo nanti Akukuta ndizira uchingiriza pa mavuta mene kukwela
Ndamari mazimu ndi? Mazimu ndi?
Again
Medical Association.
Society of Malawi.
Kuli mulungu. Muyangure muopa Yehova. Musaunjezere kumaso musachepesa.
Medical Association Society of Malawi.
Nani ndega sloga nigao kozi yemeri. Amari mazi mwende.
Bweziro sona nyengu.
Kizumila amari jani. Bwezi nchegi mwende.
bwezi nchizungu.
The partner that knows no weather.
Steve wale ilo nditu watina modulemu na ule ndo nitu osangalata kumbaza mbili zokuza nditu mazimu mafusa mena ni nao ini analo savuda nawa mazimu amazimu mazua banja wabanga jana mazimu antu unalugu yanka mosena siyana nanga mazimu nda abbreviation mawa amene wawa ame mina jani kumosa nindi mawe na aga mazijemenela ama rijana mazimu mazimu nda abbreviation mena nila muja M ama mina kuti medical A ama mina kuti aid S ama mina kuti society M ni Malawi Medical Aid Society of Malawi ngati si madziwa mazimu nditu amai amatanthoza choncho tikafika kuti ka slogan kawo kaja koziyemelera kaja amati mazimu ndi bwezi losaona nyengo a partner that knows no weather a too simple like that amazimu apanga nditu zokuzaniza chibadala za umoyo nditu wanu mathoka lembetso amene kujoka member mwakala memba ndo nthawi kuti mukadwala kuchipatala mabills nditu amakalipira nda mazimu kama mwaferedwa amakuthandiza nditu amazimu kuti inuyo musangopita chabe chabe mpita nditu molemekezeka ali ndi zinthu masevisi awo osiyana siyana ndikukhupa zoti ngati mukuonera nditu maprogramu osiyana siyana pano mamba television mukudziwa zambiri zokhudza mazimu nangani muchedwelanji kukhala memba wa mazimu ningoti mazimu bwezi losaona nyengo a partner that knows no weather bye bye.